Simchanga wo.
God have mercy upon us.
Only pick it.
Oh no! Oh no! Oh no!
Onja kama na chumbi.
Eh?
Onja kama na chumbi.
Yaani nifanye hapo nie.
No.
Stop.
Oh no.